don't talk about me, they gon' talk about me. Oh, what they get over again, I'll not talk of me. Baby, go quit, baby, oh, go off, I. Do my baby, go call, get my anna, I.
Malo, malo, mo mea mai ahoni. Ko kui ngā ko Sam Taika me coach ao Isparato. Ko e tima ka purwha whanua na Isparato I California. Ko ia, te tau whehui ke kaureka. Ko hano aonga ai whakamalohisino. Pe ko whai aha mui lelei. Pe ko e whamasina o kusai peke te lahe tau kai. Ko ia, te tau whehui ke kaureka, eh? Mo o fatu. Tari mai. Ko hā aonga whakamalohisino ka koe Rita?
Ke sae iwi, mosi ino.
Pau rahi. Pau au rahi ho kai.
I kai.
Sai, iyo. Ai ku tau tau, ai ke tau tokanga ke tau kai, ke sisi tau sino anko Rita.
Small body, small body.
Small body, small body. Malo, yo, malo, mo mea mai ko e tokatahane tau kou tomo painga. Ko hahi ngoa, Miri.
Bula, adango Miri. Au ngoni rewa, mai viti.
Miri, ko hae au ngai workout ka koe, Miri?
Au te lita kena wako kai ango ni wiki au na nungu mula. Wako ta nungu waka sama, kena ngungu. Naka.
Naka. Ko hae nai, Seti, ko hae nai, ote mote. Seti, ko hae nai au ngai whakamalohisino ka koe?
Sino lelei.
Cricket. Sino lele? Sino lele? Hange kie? Hange kie? Amange sino? Oke sino lele?
Iyo.
We are pani hena. Hau koe, saya. Saya, hau kie?
Saya.
Ha. Ha. Ko. Ko sa sai.
Ko sa. Aunga, ai whakamalohisino ka koe.
Ko aunga pa masino ku te ko ko ngoi a fie maali he taimi aro ike ngā ue. Ko pa masino sai ke te iwi iwi e te taimi kou te aloa ngā ue pe te aro wha, you know, pa masino, whatever. Ka koe te whatimu pa masino sai te ata mai, sai te whakakaukau. Sai e te mōi whanau Māori e, paku ifo te aluholo e aho ke aho.
Iyo, pau. Oku pia hau mei whea I tōngi?
Kono motua, old town, baby.
Oh, hawe. Iyo, and that's bright, do you like?
Katai ko hahi ngoa?
Maleti.
Iyo. Maleti tau pihain?
Tahaua.
Tahaua, eh? Maleti ko hau mei whea I tōnga?
Mauwhanga.
Ko mami mei mauwhanga, pe ko te tiku mauwhanga.
Kumami.
Oh, okay. Wale tika haa aunga e whakamalohisino ka koe? O ke sa iha whakamalohisino?
Time penny.
Ue iyo ko haa peo kono whakamalohisino ko omai kaho mami e?
Iyo.
Oh iya ue si isu karaisi. Ai ko bau o ku e kai teke hao whakamalohisino ko hana hao mea e whai api he taimini?
Ai ho mua ka pe mokai.
Ai ho mua ka pe mokai. Ai ko ngai palo pale mai ngai ahoni whanau. Ko nafo pei api o homework a pe mō kai. Ai mō ki hā whakamalohisino, hei Valeti, eh?
Iha.
O ke sa iha whakamalohisino?
Taimpeni.
Taimpeni whalere marita, eh?
Iha.
Ok. Malo Valeti, o vātu, eh?
O vātu.
Ko ia kutau maumai tamasiko Devita. Devita, ko hāme whee mei tonga?
Mauwhanga.
I whee mauwhanga?
I tonga.
I tonga mauwhanga, eh? Ko ia Devita, ko siosio tamba ku whakalaraka po whakamalohisino. Ko ana e aunga e whakamalohisino ka te koe?
Ko aunga e whakamalohisino ku moilere e tamba iki, nau fiti, pia whenga ke whasi isi e lawe a.
Ai ku ka e lahi ka tau whakamalohisino, ai ku ko inga ke fiti ka ureka, pia tau whakamamao mi he toto mao lunga mo e suka e.
Iho, mea behebe.
Kaku ai mō whakamalohisino coach. Koia. Whamalo.
Goshi tautongo fulltupu e nieku. Mea tau e nie tautongo fulltupu te ki utoe wa inga bako os tau e su. Kaku ahan ko te tau me ki su. Te tau me ki su.
Go, aonga e whakamasino ka koe.
Panie kete.
Let's go! O te kai ke panie kete. Koe ai kakai mo e kāinga. Koe whakaloto rahe tupe ke mo hau o whamasino. Pe te mo alo kumeha whetu ke mo whamasino. Ke owe te tau overweight. Throw life away. But the video we want to motivate you guys ke alu pamarasino, alu lue, pete ala pe lue ha mai le ua tolu every day. Ke tokoni ka koe ke tokoni ko ki ho sino, au maali, you know. And kapau ia mo whanau whi hao whamasino. Kai ke nau whi maungi nau poto he wanga ka puru. Nau hao pe kenga mautoki a koi pe a ka puru. Ka koe main point ke mau whakamarasino. Ke tau lawa whai tau ngā ue i he aho ke aho. He pete te aro iate, pete te aro ngā ue ofisi. Kai ke he oku mo ui mo te oku white te sino ke te whai te mea o te whie mau. Whalahi atu ke Pali Central for putting this video together. Ofarahatu Kawa, Ofarahatu SV, your boy DJ Tiger, Ofatue, let's go! Shout out, what's the shout out?
Shout out to South Africa.
Let me find out. Brittany, what's the shout out? Italy. All right. Later. Do a shout out.
Shout out to Toby. No more up downs, yeah?
Nane, quick shout out. Shout out.
Shout out to my mom because she knows that she doesn't know that I've been playing rugby. Okay. So shout out to my mom.
Shout out, Kato.
Shout out Cutthroat Modes, you know what it is.
Shout out.
Shout out to the Razorbacks for... Oh, my mom, Lita, especially my mom for taking care of me. And my coach, Toby and Lassam. Thank you so much for bringing me to this family. Thank you.
Let's go. What's up, Sonny? Quick shout out.
I'd like to shout out my family in Mahuinga, New Zealand and all around the world. And the Razorback family.
Let's go.